afya konso ko tulefuma bonse balelanda pa musebo te afya pini umusebo yi wako kola ichi echo nkoma ilapo na ine mkabinet musebo yonse musebo ba minister ba infrastructure ba milupi ba alishire ba alaya bali kumenesha mfumu ni shiba pitile kuno kuyafika kuta saba nokuwewe shamfu kuwa chuyu musebo ba alibika pala wabika priority roads tulefua ya nangu tawakavita tawakafika ku northern province ukafika at least kuka saba ke na kula isa ndeme bati tuafika hapa tuafika na deba ke bati ye nomba tu asaidisha nya na ba contractor ke samieba ke bati umfwe ni nombo musebo kamba mwakuti na ni mu January na mu February bati musebo weno yu ubute ko ba UPND ba uwa ba aka inde chilemba baka making a sure ke bati uyu musebo lukumbu lukapwe umufundo.